Zendi butwe useme.
Ya.
Uyu acaba bukuru asani.
Ama nashaka kubasaba. Kubera iki mbazi imisi mukorana na gasore gusa. Eske mutima ni mumubona mu ampendi. Mutima itegura. Sasa
icyo kibazo genda kibaze gasore ati kubera iki kugumukorana na bajya bahuma.
Je mbajije mwebwe gasore hari uwo mbona?
Na tunaona tukija ari kutizama talent zetu naza kwake birajana sana. Yeah, yani, that's why.
Umenga mutima wewe angana na kuyanga.
Waba journalist murafis kuno mwa mushaka guteranya abantu sinda kwemerera. Iyi tamanusha ndariza nini iyi ndariza nini.
Uto itkubaha ni sivyo? Tunazimya kamera zetu gwanye.
Kandi wewe shobora wewe ufunesha.
Sawa basi. Kwanza ndibutse ikintu kwanza banze njenga. Aba bahungu babiri narigeze kubona mwatende umukobwa
na ico mu bintu narinzu zo kubaza gitegereza kandi utubaza cyane hari
ari kibubaza
ninde ya gutera ni gutera turari mama tugatera none iyo izo mbuto zitwa inda ni nyabaje twateye hehe muri parcelle iyi
jewe ndababaza ikintu kimwe ninde muri mwebwe babiri yateye inda sisi
bo quelles sont les pays limitrophes de Burundi
Congo Tanzanie Rwanda na nani ngine Uganda
ihe ababirigi bashika mu Burundi mu bwami bwa mezi gisabo igihe basinya le traité do Kiganda hari mu mwaka wa kangahe
traité do Kiganda ane nefisa tocho gena nefisa imyaka 3 ndavyiye
ame nefisa tro aragitwe mu komera mashika bise jwenda kibaza butunzi
thank for wit
chamunani
thank for wit urazije rero kuna tori bisoro kishire mu Kirundi gishire mu Kirundi
bitanu kugwiza ndugwi
bitanu kugwiza ndugwi naca mfata bitanu kugwiza bitanu bingara bi ona tuheshimiyane
taya
tuti bagiye Rika always on fleek
ya
Rika na shop card here
you can take big here
muri vile kuri
palais des arts ego vraiment bo
ama
bag na sisi tugomba tumugurira bag y'umwana ari biratu by'abagore n'abakenyezi
ari ama notebook bitaha pu
Hello guys, I'm Rao Medeneza. Welcome to the micro zone Habib. We are on Empire TV Plus 257. Mukiganiro cyane mukunda cyane ari cyo Boja Entertainment. Boja Entertainment murabizi iri donc iri composer imiryo vyinshi y'abaririmba. Hari n'ibisuma vy'ubujumbura, hari abakina comedy, hari aho abakina amafilm. Uno musi twagiye gatoya muri comedy. Muri comedy turi kumwe n'aba jeune nko mubabona. Peut-être mashaka wa mubazi. Nibabazi anza ndee mwidondoro bashaka kuba mubaza amazina bashora gukoresha bakoresha ko barakina ariko mutabazi amazina yabo
yabo
bwite
wikosoye naho mada
gukosoye gramere ibujyo bwanje kumera umusoye guca muremure mwe usim sijui anaitwa nani
ayiruka gupasiona mu gisoda uyo
witwa Karolai
nitwa Zawadi ya Bibo
ayiruka gupasiona mu gisoda uyo Ani cyo muri Kongo.
Okay, je mbona Musa ninde bukuru nde buto.
Ya je ndi butwe usenge. Ya.
Uyu acaba bukuru asani.
Bukuru asani.
Chiza usenge.
Chiza fataki.
Oh, witwa
Najibu irakoze.
Shaka ku mumere micro umuntu aba represente muri mwe ninde. Representa wenu
vuga neza uvuge neza mubisanzwe byo ayo materme y'igifaransa tuyihoze
sawa
sawa tugiye mu gifaransa interview tucishira mu gifaransa
sawa shaka ushaka uwaserukira
okay urabivuze neza
okay ni Najibu
Najibu
uraho
ndaho umeze neza nawe
yes I'm good Najibu jewe ndashaka kumenya uno munsi kugira utororokanye imisore y'imikangara wabigenjeje gute kuko abantu bakina comedy ndibaza ni benshi nka mu Burundi
gutororokanya manake nini cyo kirundi cyo muri Kongo twa chance
nababwiye kirundi farasa mwa chance nababwiye kirundi mura chance
gutororokanya ni kirundi cyo muri Kongo ico
kuvira gutora umwe ngaha komisa muce mugira groupe nkiyo muri ko murakoresha no ucu presenta na groupe yanyu abantu batayizi bashobore kuyimenya
okay twebwe nibaza yuko I groupe twatanguye turi hamwe twese uko tumeze akaba ari groupe twakunze ko twoyiha izina rya Mutama Gerard official kubayizi nuko yitwa kubatayizi kaba yitwa ko nyene
kubatayizi ndimo bagiye kuma YouTube nibiki nibiki kuyihiga ni uko nyene
YouTube Facebook CG Instagram he hose ni Mutama Jirali official
no Mutama Jirali azuhanzi Mutama Jirali
official mwamba ya mabubu mwamba ya mabubu
oya mwijuru kwambara mabubu
muzo kabari nuko mwavutse okay by the way jewe ndashaka kumenya tumaze bisi turaba ku ma social media dimo ama comedian ari
so diferença tua viagem vai estar imbuga mbalo
kandi avuze ngo dimo abavuzika amezi 10 cyane amezi 10
apana dimo
ndo avuse mu kwi 10
mu bisanzwe ama comedian ariko ara hitting asana eske nirihe banga mukoresha
ikubira tubizi
ni imana imbere ushize imana imbere ibintu byose bigenda
kugira imbere mu bisanzwe imana wishize imbere ikigushira imbere mugabo satani mushize imbere acha gushira inyuma
eh yani hatakaga ikwenda mbere
ah ah
kwani
eh
donc
ani
adu Allah shitani
amadi je nyibwirire kora abantu bahungu akora ncanganya wowe wibaza ko ari kubera iki ama comedy yanyu ariko arahe arabikora neza cyane mwiro mise
ngo tuzifata mu neza
turakura
kumenga ariko ufite isuri twengeje vraiment alakini
niko serious ufite isuri twengeje
una fanana na Scubidu
oh
eke fanana
na Scubidu
Scubidu
Scubidu mnamjua
Akabido wewe umesikia fiba Akabido
ngabo Akabido karimo mobile ndo bari bwa jone bagashize mu mobile kaca kiga
wahasawe sindakuzi sinzi ngo ubutaye uri bukuru tulia ifu turi mu kiganiro si tople ndabasabye hama nashaka kubasaba kubera iki mazi imisi mukorana na Gasore gusa eske mutima nti mumubona umu ampendi mutima yitegura
icyo kibazo genda ukibaze Gasore ati kubera iki kugumukorana na bajya bahungu
je mbajije mwebwe Gasore hari uwo mbona
Gasore ko tarakorana na mutima aboho
musi nabuhuye na Gasore cyane na mutima nzokimubaza arange ndakibaje mwebwe
ikintu ikintu no kubyira kuna ule ukaribu wa mtu na mtu ya not yani sio kila mtu lazima awe karibu yako awe rafiki yako ya na imani atakwa kwenye muziki hivi ni vitu ambavyo vinatokea lakini sisi tuna hamu tufanye kazi na watu wote na inshallah tutafanya kazi na watu wote
sasa kwa nini comedy zenu nyingi
ule yuko karibu sana na sisi na ni mtu ambaye tunaamini sana na anajua na tunaona tukijaribu kutizama talent zetu na za kwake bila jana sana ya that's why
umenga mutima wewe angalala
kuyanga waba journalist murafisi kunu mwa mushaka guteranya abantu sindakwemerera murafisi kunu mwa mushaka guteranya abantu Zuko mvuze navuze ati twe tuzokinana n'abakomedie bose kuko objectif yetu sisi Mutama Jirali official ni gukura comedy mu Burundi ngaha ibe international isinzima bamenye mu Burundi hariho ikintu cyo comedy
dufise n'imigambi y'abajournaliste bose kubahindura abakomedie
kandi abajournaliste bose babahungu kubahindura abakobwa ngo mvuze gute abajournaliste bose kumenyekana international
kabisa
Muzobikora gute dimo
abakomedie bose batazigiswari babaracigisha
bacige bige ni cyongereza ni gifaransa gender zimu myaka 4 y'imbere
4
ni myinshi tuzoba turi international
sasa je nkeneye
gutoya Hussein impagaze muri etazini ile kesale ya salinda yibagiye quelque part hajya Mogadisho hajya muri etazini Mogadisho hajya ndayibagiye kuno hitwa ije salinda yibagiye
yasabye Mogadisho
eh ndumbe cyayi
ile hajya muri Selwet
Ah silwet voilà iyo sale niko yitwa Hussein impagaze ibendera y'u Burundi iri
ahinyuma yawe
ya America iri ku ruhande
ah Najib
bari zarewe mu comedy wo muri America bazo bagiye gukina nawe ku wiyi
ubukuru twubahane
yitwa Michael Jackson
nabo
mbaze Najib reka twivuganye ko ari abahungu bora mega ko barandusha cyane mu mutwe mwambiye yuko mushaka kuzokina nabandi bo kubera iki mutari ko murakinana ubu unyabigikenewe bawe tubarakina mutima we namuvuze mwanyamirije sinzi cyo mupfa petete amafisi cyo mupfa nikundira Gasore mwikundira Gasore kubera iki Gasore kubera iki Gasore
wewe ushobora kuba ufise imigambi y'uguteranya na mutima mvuga ntibikunda eh
navitwemerera urumva je ndigateranya
birashoboka ariko rero twebwe dufise ukuntu twapanze ibintu by'iwacu kandi dufise uko ubona turiko turakorana na Gasore niko hazogera igihe tugakorana n'abandi uko twagiye turabipanga nikuvuga uyu mutsi turakorana na Gasore mu misi iri imbere tugiye kubona uwundi tugiye gukorana nawe uko nyine gushika bose tuzobaheze n'aba journalist namwe tuzokinana
aba journalist
ndakurumise iri comedy iri tamano shandarizanye no iri ntarizanye
kuto itkuba hani sivzi. Tulazimia kamera tu watuani. Sawa basi. Jen zenda baba zamu nishura macho maneno mengi sawa tutachapana kwanza ubako presenter ari ngaha ndamubwira kumwe ko murango kwanza arabibona
umuntu ashobora kukaba ikibanza uyu akazi no kuhagarara ngaha
okay je kwanza ndibutsikintu kwanza banze njenga aba bahungu babiri narigeze kubona mwatende umukobwa
umwe ico oh mu bintu narinzi zo kubaza gitegereza kandi yuta kubaza cyane
ari cyo kubaza
eh nari kubaza yuta kimbaza
je wenda ashaka kumenya
muri parcelle mu kibanza cyaje itongo ijya wana ninde ya gutera ni gutera turari mama tugatera none iyo izo mbuto zitwa inda ni nyabaje twateye hehe muri parcelle iyi
je we ndababaza ikintu kimwe ninde muri mwebwe babiri yateye inda sisi
none ngire parcelle twa sisi ari ikintu kimye abantu badatangara jewe kuyisinzo tangazwa umuhungu atwaye inda bizontangaza ariko umukobwa afise igitereko ufise imana yararemye igitereko kugira ngo hajemo imbuto bifatane hama ireme umwana none umuntu afise igitereko agasama inda hari kibazo
ariko mufise ingeso mbi mwebwe mwaramucanganyije mwebwe babiri
oya mucanganyije nuko babitwaye inyuma y'amategeko nuko amategeko
muca mushaka kumukina
ah
kumbe mwabigize
mu ni we yashase kudukina mugaba cyasanga uyu ni Messi uyu Ronaldo tusha turamukina natwe
my god est-ce que Naj wewe nka nk'umuntu abaho ko
presenter
na majina mwumvise na butoyi na bukuru uru sawa nkuba ko presenter est-ce que nkibaje ko ibintu vyashitse byo byabononiye carrière
no ya
ari bicanyise Seve ngomba kumenya ni carrière cyangwa carrière
egera ngomba
kimwe ubu kuna kivuga carrière
nyishura uzokoza ntibyabonone seve
nibaza yuko nimba byarakozwe byakozwe n'umuntu umwe rero bishobora kuba byononye seve y'uyo muntu apana yatwebwe twese
oya
nibaza kubera nanje narabonye wewe warigize umengo urumushinga ntahe
ndumushinga sinigize ndumushinga ntahe
urumushinga ntahe kuko warabiturije biraturura
biraja ku murongo
yego biraja ku murongo hama wewe mu buryo bya bushinga nawe wakoresheje wewe warabiye kuki washatse gusova aba acha ngi washatse gushigikira urya mukobwa
ya shigikiye twese yavuze uko antuka yavuze
ukuri
yashize ukuri
ahabaye mbe butoye ndawara yeme
ijya ndanigwa hanje kabisa gusa si
baba kana nazo subira
afisa mahasa munda afisa mahasa afise amakanda afise chance cyane kurya kugera amahasa ni chance nini ya cyane
kuko
kandi kirazira yuko gera amahasa ya buri ciza il faut que avyaye gusa abacyo barondira
cyane pasta yo
sawa nti byabonone CV kandi byaratahuritse mbe warasabye kigongo hari
ikintu kizonyicira seven ibaza yuko kizocisha seven umunsi muzokumva bafashe ku nguvu twafashe muri vile bariko bariba twafashe ibi nibi nibyo bizotwikira seven mugaho gutwazinga cyane ibintu bibaho
ni ibintu bishika
apana bishika byabayeho kuva isi ikiremwa iyo batatwazanya amada ntitwari kuvuka kandi nawe nyine ari wabo iyo batakubitana amada ntibari kuvuka nawe iyo Adam we nyine niwe akuri kuvuga ati no nibyo by'amada byaje kuko niwe yaremye abasigaye yose ni gupomorana hama amada akaje
hama na Yesu niwe
uvuga muradupomora twebwe je ndashaka kumenya est-ce que famille yanyu banzurindura karaba hanyuma famille yanyu ntigatigira ama reaction
abyakiri mama yarafushe aradutuka ko iwacu nabantu bidini cyane yati umuhungu uyu wanje narakwigisha iyo bayita accident de travail byarashise ninga kujya buri hejuru ibati urukora kubita umusumari ukacukoroka ugatabuza amenyo hazi hama umusumari ukacukugwa hejuru rero ibyo ni ibintu ari ibintu ukiniye vraiment ubishiniye ani problem
okay jewe ndashaka kumenya akanyishura umwe mu mwari ko ndabasabye sivyo kugira tuze turumvikane est-ce que ni giki mubona kibura muri comedy ngo ha mu Burundi
ubune afise micro yavuze umwe yaza kwishura
sawa dore kwa nacho
kigize nte subira mu twumvikira cyane
ikintu kibura kugira ngo comedy ngo ha mu Burundi tere imbere
yo comedy za Burundi zateye imbere kirateye imbere
kandi atashu ni nziza n'ukuri cyane
uvuga ati
sawa 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 huko gwiki huko gwiki
kugira zitere imbere cyane cyane ni comedy zahe wavuze zi wacu cyane
z'abandi hose hose kuko mukorera hamwe mwese
yego ni giki cyo twebwe nibaza yuko aha i Burundi ikomedy zirateye imbere ahubwo ikibazo kihari abazikwirikirana nta mwanya bifitiye
banyagihubana
Reka ndabavugire nta mamega bafise.
Jake nuno saba umvirize ikintu je nuno saba ku muntu ariko arandaba canke umuntu kintu nuno saba. Nuko kugira ngo iki entertainment itere imbere. Nuko iyi wana Instagram itandawe iyi Leo Limitele Eco Cash Leo Limitele ona mobe iyo imihora yose. Nuko bogira systeme international nko mu bindi bihugu antuka ibintu vya mabonis il est vrai nivyo mais biri ci bindi bintu vyinshi cyane vya entertainment urumva urabona nko mu bindi bihugu ugura amamega nta facebook whatsapp oya ugura amamega kandi maze ugura amamega nashobora guhera utagiye kuri youtube urumva niyo mpamvu ibindi bihugu sanga bikwitira mu minoti ngaye ari mu bihumbi jana mu Burundi kubise ibihumbi bibiri uburu mwami ku munsi uburu mwami
ubutwika
ibaze n'ukuri abatanzania oya Ni haje mshikaje bara mimi nimepost leo ndugu yangu niko kutuka 2k je ndazinyiza mu msegondi 5 abafite 2k ibaze nkuri
ndimo wabona ko
mitandao imihora bahindure systeme matematike bagire bahindure systeme en general ibi bintu vya mabonus nivyo biriko birica mani mane ndakuraye nta blog nivyo biriko birica entertainment n'umuziki wo mu Burundi kugira bakwize umuri imagine views umuriyoni ni
amezi
ibaze
kandi rero babasanirwa kuma
kuma ibaza
WhatsApp ive
no ni veho gusaba hindure systeme ibintu vya mabonus tukoresha amamega
abana
koresha bonus ya
ni Tanzania umusana post
muziki umunsi serikali itabidi bitiye ibiye mu mkono lakini bitakuwa hinge gusa bizoba hinge gusa industry ya comedy hinge ngabanya kariro sawa nivyo merci beaucoup ngabanya kariro
kunda fundi
sindaheze cyumviro cyanje sindaheze niko mvuga ati twebwe umvirize twebwe turi mu entertainment no vuga ati yamarereye twese hamwe je ndazi tuta focus tutawek hard najua serikali lazima itakuja itutie mumkoni kisha una kazi yetu sisi penye mefika na sisi lazima serikali tutaiomba benye sisi tunataka igi nchamere je nzu tangura kusaba
pause ndakunganire naguhaye pause kandi nikindi kintu vrema abantu bari bafite akazi kiwabo mugabo baragahevye bati twebwe tunataka dukora uko dushoboye kose kugira duteze imbere comedy wacu
rero pause kidogo Leta y'u Burundi n'umunsi ahidusaba yuko abajene bose urumva twiyumvira ukuntu ushobora kwiyungangana ni kwiyungungana kwiyungungana wikorera utwawe
pause kidogo
rero ikihari rero nuko abanyagihugu rero muco mudufata munda kuvyo dukora
bafata munda bafata mu mugongo
badufate munda mu mugongo utaniba nini munda niyo hazoja ibivi none mu mugongo utaniba zerede vuga ico shikirije nawe
Oya,
as plain how dog wa muhungu urukuru wamvuga. Urukurumva rero mumaze kudufata mu ndano ku mugongo, cha bigenda zebede ndaguhaye mikro. Uwishure nawe nikihe kintu ubona tokongera muri comedy y'u Burundi kugira ngo ive ngahishike handi hano. Ive aha iri. Aha muri iyi magazine imbari ntuze.
Muri ka always show.
Umu serviteur y'unganda mukeneye mukanya ikintu ndamubaza ngaho.
Bamwita air hostess. Entretan meme ta antake yave mu comedy ngo journaliste. Ta majeur qu'est-ce qu'il y a dans la boîte
Il y a des choses qui sont bien.
Nikirundi nikiswa turumukirundi
Jose nakibaza
Sawa icambere n'urukundo amica kabiri
Nimukundana
Yavuze ukundo entre les comédiens il y a hariyo urukundo rumwe rudasanzwe n'uruta n'ubwo mugabo n'umugore avuga ati les fana et les comédiens ni amour contre fana et les comédiens
None par exemple sawa
Nani
Nzadi Habib mu myaka utangwa journaliste nta munsi muri cyaba journaliste mwese mukagira
ari abajournaliste
biramaze gushika
oya
bose
abafana twese ariko biramaze gushika
urazida kugira impamara
ama radio ya mwami
ama TV online
abajournaliste nibo bantu ba mbere batumvikana
sawa hari umunsi urumva renew yaba comedy
oya
no mesa upendo kwanza amecha kabiri na kintu kimbabaza umutima unotana kongera tuno kufatigia ugasangana n'abari hanze Canada state ya America kule mu Burundi
Na makia mama ngia njeje nyene. Na wewe
unafuatilia. Problem ile ile.
Eh. Usho moturi babiri gusa mu Burundi.
Eh. Wewe ubaza ko ari kubera iki abantu batakurikirana. Ni kwa mukora ibintu
problem ni yindi. Problem ni yindi nyene. Umuntu yifu babi akagura amamiga yinga. Kandi nubundi
aratega muri Facebook ebanaga.
Nabantu ayo mashere mukura ibintu kuri YouTube mugatwara ku ma Facebook. Muratwikira.
Narigeze gucaha. Narigeze gucaha pibotike nsanga umuntu agura amanite yari yaturosmengo. Aí ativa o WhatsApp yo nyene ku par jour nyine mongala ndamukubite surofo
yimitandao ndene system ni yo nyene mega watu wona tubabere tushira ama mega abantu kuko fuse mega utegezwa kuri YouTube kandi ngiye kuri YouTube utegezwa kuri ibintu by'abarundi kuko abarundi n'ukuri turi ngabo ni mwikomere mash abarundi aho muri hose mwikomere mash abarundi turi ngabo n'ukuri
eh ariko urubwo biruko
umuntu wese ari umurundi ari mu gihugu cyari cyo cyose yikomere mash ni ngabo
ofisi umutima ku kintu wasana uragikora for example limited baroji binakosi cyane ofisi sengsa ro shop activa youtube amasata
eh
unaona bitu
sasa mia 5 sengsa ya kila siku babu bora wanasema
bana 5
eh wewe sawa mugabo harabandi byo
bagora arata bonus bari baratanze kajya kama mega ya facebook whatsapp kajya baguha ama mega amajana kajya karafa ama views kijya gera duga tension ama views
bantu ba limited kagiye kajya kaburo kajya kuri murabe mugasubize no kuri deje wa limite oya uje ni limitage
je ni wa limitage nkuri barabe badushimire kandi aka
sawa merci ndashimye kuvyumviro vyanyu hama je nshaka mbaze jangu magarara ku uyu muntu ko eske araba controller mwese bigakunda ko yarambora menga muramena no mutwe eske aba bahungura uraba jera neza bikaja ku murongo niba kugora uzuzura tori inkoni basi
baramena oya aba bakubagana iyo babonye umuntu mushasha nka bakubagana kuko bakubonye wewe
Ah babonu menga ari bashaka kugora je. Turi mu kiganiro bakubabaza amasakoshi. Wahasawe banzuri ndire. Aka masa ko mvise ubwenge bumwe. Ah ah. Umve nda babwira ikintu kimwe. Azobazo gutera ndabantu bahungu uzomenya nuwa yigute. Okay, je shaka kumenya kubera iki basi mwabonye menga mwoca mutwara na sisi muri comedy. Kugira zararonka icarereshe umwana canke wabonye menga ntaho ushobora kumufasha.
Unse ndahubona direct ma yuko ibiganiro twagize na sisi wabikurikirana usinziriye.
Ntama mega narifise.
Ntama mega warufise urakoze cyane. Sisi.
Wabivuze
wenyene twamutoye kugira aze araronka amafaranga yifashisha kandi twabonye yuko abishoboye kandi urabona yuko abishoboye.
Kubera iki muzi ko mushora kumufata neza.
Kubera ari umukazana wa Mutama Gerard official.
Yaguma muhira akicara kareriyo ndayiwe ntizari
gukora. Ategezwe kugumana na butoye hafi na hafi. Wafikini kibazo
bazi. Ariko zawadi nkubugiye kugira mariage kwa turu mugendo twamushira munzu. Na sebuko cumumenya na nyina w'umukobwa cumumenya cyanki.
Ya nubamenya.
Yaje amahera sisi akorera niyo kwifashisha nyene.
Kubera iki butoya atari kumumenya?
Kandi umva butoya amenya umwana.
Umwana ntakiri munda.
Basi rero na se wasisi naze muri nuzeye muri.
Oya nimba umbiriza. Nimba ukurikanye ibiganiro Mutama Gerard yavuze ati sisi ntizomuhemba nk'umukozi. Ivyo azokorera tuzomuhemba me hariyo akandi karusho tuzomurengereza ko kuberako
umwana wacu
asonze yibungenze kandi apari ivyo sisi naje hari ibindi bintu byinshi ndamufasha ya contre nivyo inbox
urafise ngene uzomuzava mu biregra ukamutwara
sisi vraiment ko sisi arafite izindi mind ziwe warumvise najyari yaravuze yuko yifitiye ikibabu kibe kigabo
igishuga dadi
kandi cyaramugize cyarangira naje ndonera igishu nta gishuga mamenu ronka ganuze we shiki diaspora kiri hari nawe ufite ni myaka mingapi nawe bafite 75 tuwa save nawe bafite imyaka 27 ningahe gusa pas de problème none sisi ko yagiye gusa sisi ntegereza kumureka esperance si wowe ukwemera ko umwana wawe yaje handi ha
bara muri kunda yaraje twara muri kiteka
Najib shaka ulondere kibazo kimwe imbarize abana bahungu ndere kibazo mubazanye bibazo hagati ya
umwe umwe chanke bose hamwe
ushobora kucishura numwe
eh nibambwire ikintu badakunda kuri jewe turanza na
ubwo bwanwa bwawe ubu che kwisaro babukure
eh nawe
nari kivuga nda gusoma please ivuge
Najib kintu atora muhaya mazina atatu hariho harenya
Pass.
Najib ni umuntu kugira atahure ikintu. nuvuga ati arafise ideology mana isi kugira atahuri kintu nawe barakazi kamahera kugira oh ya nimutekere urumva arafise ibintu byo
ati ibintu bitwara buhoro buhoro eh kwe gutomera nkawe bazi
Oya ikibintu ni pam pam
pam pam naji ndamwamiko
eh navuge na zibedi nchata mundi
naji ntama Gerard ki ntamukundira kintu kimwe kwita mutama kandi rumusore
sawa na wewe ndere kibazo ubaze bagenzi
ba jewe ndakibaza butumwe thank for wit
chamunani
thank for wit urazi yo rero kunatora ibisoro kishire mu kirundi gishire mu kirundi
ni bitanu kugwiza ndwi
bitanu kugwiza ndwi naca mfata bitanu kugwiza bitanu bingara bi ona tweshimiyane
taya chamunani
ibisoro nzi tureke blague wallahi na blague
icya kabiri gusa ntaki
ibisoro cha kabiri n'iki cyenda no kuri ntari
chamunani
sawa bazarati
no ya no n'ibi ni genuine ibisoro kabisa
ah sawa
ngomba umbare ah si kuri iki soro mimi najye cyena kuuliza
bo quelles sont les pays limitrophes de Burundi
Congo Tanzania Rwanda na na nani ngine ah ah Uganda
Uganda ntairi
ah nani Tanzania Congo Rwanda ah ah we nizo hizo
Zebedi igihe ababirigi bashika mu Burundi mu bwami bwa mezi gisabo igihe basinya le traité de Kiganda hari mu mwaka wa kangahe
traité de Kiganda ani ne fisa tocho gena fisa imyaka 3 ndavyiye
ami ne fisa tro aragitwe mu komera mashka pisa
Masha sizi vrem okay no okay nawe tunyarutse tunyarutse duheze kiganira
ah nikihe kintu cambere jewe bangayako muri mutamajerari official
akunda wasa
call cyane cyo nakibajije nakibajije mfise
insa
nikihe kintu bangayako jewe muri mutamajerari
official nico nyene twese turagiurije
nico nyene nawe urafite cyo ushaka kubabaza bose
nikihe kintu ubungaya ko jewe tuyisere
kugayako eh asap code uko bize sana una mdaba
mwese nico kimwe hamba wewe ufite cyo babaza
je kintu ubaza ndakibaza usene niwe ye jagenze gute kugira cc avant ma gaje mu France avant ma do ventre eh ilikuwa kuwaje
twari dukundanya ama birashika nyene nikamuwasha ashi akabeba mimba
sawa yabyishuye okay ndavye kibazo kimwe kuri mwe
shushu ucuza umbwire ibey
banzuri ndire ndavye kibazo kimwe shaka mumbwire amajambo yose kinju
kinju amajambo yose ikiya mbere ho nyene ni kinine kinju i kinine internationale i kinju n ni kinine internationale kinju est composé par des mots
subi
kinju kinju kijana njunjunjo
bebe jendi shura ubanyuma
sawa toy
gusa nanje abajournaliste murafise ingeso yo kubambaza utuntu muziko tweza kunanira abantu erega nta omnisi yari hagati yacu
ndakubajije nyishura
naje ndakubajije nyishure pin ya tutelete
pin ntachonzi aya nyishura kinjo
person identity number kinju e composé par des mots ni izina ry'ukora kinju hamye n'uruzi bakuramo yajya amazi
ndahije
oya jina bihege
oya vuga
kinju e composé par des mots
sinda kubiye composé harimo izina
harimo izina
iyo muvugizi wacu uyo
harimo nije n'umuvugizi wa mutamajira rufi harimo izina
sinda kubyungire composé
basubiyemo harimo izina ry'ukora kinju hamye n'uruzi bakuramo yajya amazi ya kinju je ndahije
reka kundusha
kinju ile kin kipasua alafu ile njuaji
njuaji basha ndabashimiye cyane ku mwanya wacu
turayishimiye cyane
Royal TV
turayishimiye cyane
kunzi wacu badukurikirana abahungu Jesse numvume ngano ndashonda kunwa kanini ko gusanye ne mfunze arakiri melty headache hama turashimiye cyane abantu badufata mu mugongo badushigikira tuti bagiye Rika Rika always on fleek.
Yeah,
Rika. Na shop ka.
There you can take back here.
Muri vile
kwa paletesa. Paletesa, ego frema. Bo.
Sanga ibintu byiza.
ama begi na sisi tugomba tumugurire begi ry'umwana
ya
ari birato by'abagore n'abakenyezi
ari ama notebook
bitahapuye
Jean Domuzien
share ma commentaire menshi nawe nimbuzi ico kinju isigura urashobora kukimbira muri commentaire bwanje ndashaka kibabwira bano shana ni
natwe tutibagiye kuri Mutama Gerard official muze mugire subscribe share like comments kuko ibintu biri imbere muzo jugu mira mtapata pata
oho
watapata pata
ndikona baba ramyanenga
eh ino bo musubiti